Tabwerela, zomwe ndi kukambazi, simbwerela Chikondi changa chose na jika pamaso pako matitedi Ndipo palibe yemwe anga fute chili plintedi Ndikulila ine, zandikulila ine Chonde, tamvesesa, mkona ndabwela pamaso pako kupepesa
Mfuanga sabuna, jimuanga hafuna yu
Ndele, fano kundi gweza mazi Ngati ndaponda ndele Komandi chifukwa chanda
Wila chifukwa chompo iwanga Ndebwa nshunga ndiuza
Ungangofuno ndese ntawi yanga Kukala sama delo mpofniga kukambilana Banja slimata joncho mesaga paliana Titango zuzita ana zazi Shonde undi vete Tabwerela Shonde undi beze Shagudia siji kukoma Popanda iwe Chinkago mogu kala pafubi Pompa iwe Ndi wamene ndi mawanga Unka ula mulila Nkona pano ndika kuona Ndiku mangolila Kodine Ndidala kwanji Mavuto amenewa akugwela Ine bwanji Koma chonde Tabwerela Mkona tabwela kuno Ndiku fune wa tabwelela
Mfuanga sabuna Jumuanga hafuna iwe